Sir.
Right.
Sir.
Be put it on a good hill.
Nay, need hands.
What for a pigeon?
Only to lunch, you
are not give a cash. Man, the name. One for a few of the government's incorporation. Not give you. Now, what I'm going to give you. What she
I
Urakoze kunyiza phone. Merci.
Kaisa. Narakubwiye iwanjuri isanze. Sivyo?
Jesse nkunda kumuhinga. Ndacyari muto nkawe. Tugomba kuba inshuti. Icyo ngene kuri je kuri wewe no gucuti twibera abagenzi. Byo kunyita umwana wa boss byo bikore mu office. Eh. Nanje ndi umuntu asanzwe. Nanje musubuzima nk'ubwi wawe. Sino kwifuza kubona ubabaye. Nanje nicaye ngaho nezerewe. Nicyo nka mahoro. Aho ikinezera nuko ni mu gihe mba mbona neza yuko umujene nkanje nawe anezere abayeho neza niyo mpamvu mu kibazo cyose ngomba kugufasha sibyo
kuri urakoze cyane cyane ku mutima wawe ufite
mwiza urakoze wagenda ibintu bisanzwe ni ubuzima bwa buri muntu wese hano twese ku isi kugomba gufashanya ushobora guhura ngo ndi buzima ukamfasha ni ibintu bisanzwe
Raisa kuri kinga ndakubaza uri ko uvuga iki n'umwana wanje
Mwishangu
akazila kwa magrengasi kukura. Wali haya kandi, wiyongira mwa kandi. Kata kujejwe, utaka jejwe, sindi shushaka uko. Undodira kuhiki. Ushaka yuko, umutukwe wawe. Da ukura kwa jejwe. Kene yuko, umutukwe wawe. Da ukata.
Ma,
kene
ma,
yuko
stop it.
Yawe. Nda yisiga mtoki. Ziba. Ziba. Kene yuko. Amaraso yiwawe ndayisiga bindo tsono mizi ndokiza ndakubwira kintu ndabisu harumusi ntazohivugisha umuntu gusa nzokoresha ibikorwa rayo hago bamaso mumengo mutira guhembera harimo byo mbenda kugatsa washike bakoza haguruka nayo umuntu haguruka bihaye kubana bayaki tugere yarutse yarutse hariya yimo kitumba gusa ndakubaza amasahani yanje abiri ari he ajya amasahani ndakwibutse yuko nayo guza ari duze 12 hariya mu ikwe narabye nabonye mu masahani atarenga 10 aha mu kabati nta yariyo amasahani ari hehe
masahani
ayifata
zijoba
aranyinya mu bintu nakeneye kumva nivyo birimo mu bintu ntashaka kumva nivyo birimo byo twasezeranye kije nawe twasezeranye yuko ikintu cyose uzomena muri nonzu uzokiriya umbiza kwiba ndakwira karanga Teka nakubira kabanga. Hajye masahani naya guzi bihumbi 180. Hari imishahara yawe ngahe? Sawa, ijura binyizi. Nashaka nakubira yuko ajye masahani batayagurisha ku mapiyesi, bayagurisha ku matuze. Sivyo? Rero umenye yuko ajye masahani cyuma sigenda yakubira shirene nyokuruguru. Hama je wenda yakeneye amasahani 12 hamwe? Uyagurire hamwe kuko ntibatangi mwe yimwe. Sinereye kumva, sinyenenge izo ndirimbo zawe zirimbenye kwa. Izo ndirimbo zawe zambabarira, ikintu cyose mu ino zumbabarira, mbabarira, mbabarira. Agakomeye kose mbabarira. Amasahani mbabarira. Ndakubwiye yuko. Kije ejo amenye iki? Amenye iki rahuye. Sejo. Umbwiye ngo iki?
Freni yajumye amazi, mwama, mwondanye,
benda kubaje. Kuwa mugira aksida. Kona nige nungu mugira ngo, ngona gita aksida ngo na vwema manu mhawi changa tatu, changa manu yosu kwa atani. Aksida ya nima kwa sani ya. Jewe njene ama sahani, chuminayo, chuminayi. Na kija kika huli na chiwa gige. Na habi nigele. Yuzi yote kutuwa, umeji cha kudanyo na mukazi, zura ge, zura hawa, yuri kuraja. Apara kugenu, mewe kugenu. Ariko mugufa kamera uri kurajya ni wamenya ko uri kurabije uriduhu ukamengo icanye umwo eh ukorera uwo mwete ushiruka urashiruka umwete mukurya uwo mwete ukoresha mukurya abari uwo mwete ukoresha mukurya ntiwanje ubisha ku murongo akara kuzuricara
I'm going to go to the house. I'm going
to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
going to go to the house. I'm going
to go to the house. I'm going
to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
go to the house.
I'm going to
go to the house. I'm going to go to the
house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
Nanti na yeye kuhunga na shere shemi telefoni.
La, ma TikTok yako sare. Ariwa na ma TikTok.
Nani?
Numvise yuko raisa. Mwamu ashkwa ni, wabawa mshwa ni chanzo muziki kabisa birenzi yuko harubi kora. Kuwa kwa mengine masaa. Kana sinu chera kumugira yuko zomu mazamezi hafi a abirini nusu ni batara tatu. Tamuja kujenga ayari. Sawa, chikino ngeneye kumeye, kuwele kumufata na yu mwuko. Kukuhuru mtu rumika chanema. Ikindi nacho, ingia tugia sizagia uwe. Umenga sumu nunga wangi, umenga sikire mga muonu. Ugosugu unu mwuko.
Beda kubati. Beda kubati. Uwelewa kenye udura vugi mbziwa yara mbeda kubati. Uwe mtu mbiko mbila kubati. Wewe kubagyaru vugi la bayaru mvugizu wako.
Masikiba zocho mvugizi. Apari ukarumu yaya, nino munu nga bandi.
Na kuhi utakana, nyamira lika ya uti mebo ni ngero. Ujula lino paka yawe. Umenya uwa muliku mwanafuga na kwari nyoko. Ujana uliku mwanafugi na kwari iki.
Mama nukuri vyo.
Nisumani na yu ukorele jewe. Atabule nganzila na umu uwe mbrono lupangu ufise go kumbaza. Ngo namu kase, namu hendi, namu hendi. Mbele wadu masani mahena wakuti. Wewe kuvua katika kugira mareshesha yomi telefoni haru musi nimeona vugati mama toa imi humbi jara gani ndoa kani ugur haru musi nuno amahesani urira kura diab acha diab adikuya mene nabo dako suli yemo kumukata nzomu kata
amahesani
chumi na biiri nibi
humbi yomo nani hongo na kumene
kana jioni jana yangu zani jana gachiro kaya na huo ya mene yose no ya kura ari kwa mugi hamewe nmu tazaga gachiro kaya utegezo kugira gute. Kumukata hukia nejo nejo mundi agiri ndero. Amenye icho kukinisha, nishita icho kukinisha. Kani bihagarare. Bihagarare. Kuhe notari kiuno mwusi. Sinzo suwe kumba, ulikurambi irango. Darisa mugegucha. Ndafisi uberenganza kumugi ijesha kabijose. Ndafisi uberenganza kumugaburi. Jesha yaka hama.
Ya, hari kunye mfuze, mama, nana habidi mwono mvenari. Chena vuze ngumu unafisi ubuonu. Jumugura subuonu.
Chwele na unufisi.
Ngo subuonu mama.
Ushasa kunuka.
Ugeza
ugo kunuka. Ugeza ugo kunuka. Yoko jota unufisi. Urufa na wati mafisi.
Ishile mkibanda chwe basi. Yowari uwe na ufisi ubu zimangabu ya anya vyansi. Ukaja kurondela na kakufatana ringa kuki. Sifyo. Tuze tuisha mkibanda chwa wani.
Ah, wakudze. Wakuza wibo ya kufisubu gangwa. Wakuza. Uharageza huo mpangi la gahunda yuko. Yingene mpatawa nuhano. Yingene wanda wagaburira. Urumba wewe. Kami gase kwa nakeza kwewe. Beda kuwazi. Aho mgina wanhabo wanafise. Iye wanafisubu unu. Mbana kujia wenga kulele uga kuru kagila ngaho. Na hawa nukupa watawa na. Ni watagirubu unu, ni watagirubu timu. Wazuu visi, aliko jenda ufisi, nara kufuzia nda kukurela, nda kukuza, uusika fisi mgangu harageza hongi ila. Ajijetu taniye, hagi lago. Ihagara rekani no tariki ino mwusi, mvinyuma. Mvinyuma kwa, nari nidi webeza neza, nana sasa, nimi nari ufisi kuno mwusi.
Sao, sanuna ule.
Nuntu meshuha, nuntu.
Nakimikimisha hitu.
Kenda, nisua mwusi nari mwusi. Kenda, kenda reka kuni ilo mwako. Yolimi yaku nikuwa nera. Ito.